Nene ko vuga B-Face na MONA Walda mu rukundo sibyo?
Izo imubaze MONA.
MONA ntatanga ibiganiro ngira waramubujije.
Eske mu bibwirwa ni iki ko konzi neza ko ico dumaze gurira kare?
Cyo kusanga ari MONA Walda yigiye bagenzi biwe cyangwa kubwira bagenzi ega hari ibintu bidashobora guhishwa. B-Face ategura kuzagira mayaje cyane. Ku myaka ingahe?
Gira unterere none.
Ego.
Kendo yampaye kwese.
I'm going to go to the house.
Isaac TV.
Bakunzi ba Isaac TV murakomeye muraho meze neza je meze neza ndashima. Nizere ko aho muri mujyohewe uno musi nkabandi kumwe n'umuntu ashamushaka kwibaza ko ndiyohewe umuntu turi kumwe. Meze gituma ndiyohewe abantu benshi babonye video nakoze nawe leg jisho yankoreye ko cavuga ngo ni wagenda kwana na B-Face ho ngo azokwiyica avuga ati sawa. Kanda mu radereze kuryohera abakunzi banje nakunzi ba Isaac TV ubugira kandi B-Face meze neza.
Sawa.
Biragenda mu kazi ka minsi yose.
Ejo kugenda bitafise amaguru. Meze neza.
Okay, tushimire Imana.
Amen.
B-Face uraberewe cyane rwose.
Urakoze niyo defo yanje.
B, mbona umenga mu mutwe hari ikintu cyahindutse bimeze gute?
Mu mutwe indani cyangwa ku mutwe?
Ku mutwe.
Ah, hahindutse iki?
Mbona umenga umushatsi waragabanutse.
Oya. Umushatsi none ko wawushyira munsi y'inkofero nanjye nkaba nambaye inkofero umushatsi wabonye gute?
Nasomye urusaku.
Ah, ikintu byinshi akusigo yanje. Ariko narugabanije ndamaze guposta amafoto ntambaye ishapu narugabanije ubu ni muke
ashaka gukora ishapu none abakunzi ba Isaac TV akabona B-Face ko ntameze mu mutwe ubonye.
Oya, ntabwo turi mu isengero kamera
basi ndabigusabye.
Oya, ntabwo twagiye kunamira vraiment ishwi.
Bimuga turafise amakuru avuga yuko B-Face ashobora kuba yimosheje kubera ko hariyo ama document ariko ararondera yo kuja hanze umva ufite ngo babimwimye kubera afise umushatsi mwinshi bisaba ko agabanya umushatsi nibyo?
Eh, usigaye uri mu bantu bakreye inkuru. Nta hantu na hamwe ibimana ntuziye kubera umushatsi.
Oya, ibintu
ntabwo yari Madrid yari imishatsi isanzwe ijyana yisokoza ama nkagenda nta muntu n'umwe bankirafa.
Dufate yuko B-Face nyine byamuje mwari ibintu bose wimoshije kubera iki?
Tuvyarashitse guhindura nyene kugabanya nyene.
Umushatsi warubaraye imyaka
ndemera mane. Ni umuzigo.
Warumaraye imyaka ingahe?
Igihe kinini cyane.
Nibuka imyaka warumaze rero n'umushatsi?
Nta kugira ubusubitse ko.
Oya, nshaka kubimenya gusa.
Ah, oya, ni ndamaranye igihe kinini ntavyo nibuka ariko ni igihe kinini. Mugana giye ndawugabanya buke buke kuva nari ndawufise kuva muri 2012 muri 2012 nari maze kugabanya nk'inshuro nka zine gutyo. Ariko sinigera ndagukura ko bose.
B-Face muri iminsi nta gikorwa gishasha numvuga urafise tuhetse indirimbo yawe agura ndagusabye ikiganiro ikintu cya mbere wiyumviriye ni cyane
jewe umva nasi kuba ikigaba. Nasi kuba ikigaba hajya hose naguma nikwepeshe nuko nabona nyine bobe Partage kuri agura numva nyene ko wogarutse hasi ku kindi gikorwa gishasha ko ntavyo nari numva nozana mugabo mfise vyinshi nakoze ariko bitaraje habona urumva sinzi chatumye mpamagara rene ukize
bavuze ko ufise ibikorwa bishasha byinshi mbwa bitaraje habona ntubyi gitege cyari
urazi ko ntubisohorera rimwe bavuga ngo abakunzi ntibaherera mu mubindi ni kumwanya urumva turarindiriye programme tunge ni panze hamwe dusohore imwimwe.
B-Face mu ndirimbo yawe agura hari abana watambishije abana muri Kayanza Kids Burundi ibintu nk'ibyo B-Face bagiye banamufanika mufitanye isano ryahe?
Icyo dufana nuko ari abarundi hama tukaba turi muri entertainment twese je ndumuririmvyi nabo baratamba ikindi gikurikira ni n'abanyakayanza b'iwacu bo ba baramotivye kuba no bashira muri clip batamba fresh nico gituma naduze kubaronde ivyo kuba tuva hamwe ho habavayo ni benshi mugabo usanga atavyo bashoboye eh urumva mugabo umuntu yashoboye simpaka ngumwe umuva hamwe kame ya ni support yawe ibikenewe ku kintu nka kijya ku mpano nka ziri
Ubugiye n'atwakoresheje ikiganiro turabaza ati bifis n'icya kintu kinini nya abafasha baratubwira ngo ntavyo bavugira kuri kamera bi ubafashe iki
Mbo nimba batashimye kubivuga urumva nta mpamvu nimwe naje yo kwirirwa ndabivuga ariko ico nzi cyocu nanje akarizo kimene kiyagaho gahambije ndagerageza kutanga ibyo nshoboye eh nibaza yuko sino bivuga naje ariko bimeze fresh tu ni yaranje nyene namwe mubandanye mu basupportinga kugira abagiraho bashitsi bafite talent habana nkabajyaho batiga urumva barakeneye ubufasha bwo kwiga cyane cyane abana no mwibarabara kandi umvirije ibyimviro byabo baraciye ubwenge eh
bifis ni kwiye kudakunda gushiraho relation amahoze zawe ahagaragara
ibyo ni bakunda kubimbaza
kije ndabikwajije bifis afise umukopine umuntu wasokana
ico kibazo amazi kwikumbaza inshuro nyinshi nyibadize by'umuziki twirekere ibintu by'abakopine abakopine batarabasani abakopine bataraba actrice nta mpamvu yo kubazana muri entertainment
ushaka kubisa umukopi
n'abamvise umukobwa w'umusani aririmba nzo bivuga
nene ko vuga bifis na MONA Walda mu rukundo sibyo
nzo bimubaze MONA uramaze kwimubaza
MONA ntatanga ibiganiro ngira waramubujije
Oya ntabwo dukundana.
Bise Gabi?
No muririmbyi kazi nkuko nanje ndu muririmbyi. Nta kindi kintu kivyerekana. Eske mubibwirwa ni iki ko konzi neza ko ico dumaze gurira kari indirimbo yonyene.
Shok sanga ari MONA Walda yibye bagenzi biwe cyangwa kubwira bagenzi biwe hari ibintu bidashobora guhishwa.
Oya Jenny bazi yuko nabivuze nkundana n'umu artiste sino bihishe. Uriya nawe no muri ndimbye kazi urumva nta mpamvu yo kubihisha no bivuga
Bifis umusi wa mbere ava ruguru aje kuba ibujumbura vyagenze gute
Cyagenze gute
Umusi wa mbere umana uko gufata bisi ugashika ibujumbura uje kubi ibujumbura panje gutembera
Ugira unsubize none
Oya Hari wo gusubiza ku isuka
Oya ni muhiri wacu naho unsubize yanacu bitwaye gusa Jewe igihenza nyene nararyohewe nkuko ubugiya ahantu hose uri utaraja utegeza kuharyohererwa kandi je nahaje nkiri muto gose nahaje nkiri muto kandi nibaza yuko igihenza kuba ngaha ntisibwo ari ubwo bwa mbere nje kuha narahatembere bwa mbere dabo mugaba bya bindi buri umwana mu wa kane mu wa gatatu ugasanga ushikira muri famiye hamwe urashaka no kurengana no kwibarabara canke ngo ugire iki bo ndamutse nje kuhaba niho navuga ati uburengere nisanzure ndahatembere nahaje niga mu mwaka wa gatandatu urumva ni kera arayize igihe kinini so naragiyehewe nyine kubona nshitse ahantu ntarabona je ndakunda gutembera rero iyo ntembereye ahantu ntaraja ndumva ndyohewe cyane
ndumva umunyabujumbura rero bifis mu isi yose
munyabujumbura
uri munyamuji wasi
satuwe ndahaba iwacu barahazi ko ari mu kanze
ni cyake biwe habonye ubujumbura wasi ni cyane cyake cyiza habo imaze kuhabona
ibi ni byiza birahantu hose nabwo biri bujumbura gusa ni wanyu birahari no mu kanze birahari na hano nta nahamwe ni buraya birahari ibirwa baricana n'ibirwa baragira iki ibintu byose nta hantu nahamwe haba hariho consequence na inconvenience wala
Bifis musi ya shatse kuvoyaja nko mahanga igihugu yifuza kuzoja mu nitaye tambere
muri Jamaica no muri Brazil
kwiki Jamaica
ndakunda sana abaririmbyi baho cyane cyane ndakunda kiritire yawe nyene n'abantu nyene atangorane bifitiye mu mitwe ya nanje nikomeze nyene
musi wagiye wifuza kuzoririmbana nanda
abo nifuza ni benshi ari abo bitaba busy signal Biniman Sean Paul Alkaline ni benshi gose from a snow ahead.
Bifis ara senga ara jump gusenga mu isengero. Isengero he.
Isengero.
Yitwa gute?
Ni muri life center ni isengero.
Neje tuje gusenga ni.
None ntagiye zo nkubita.
Bifis ni trekking tambere ukora mise mu gatondo iyo vyutse. Ikintu tambere utangura gukora.
Ndakimenya mvyo gusa kwero umuntu avyutse ni hamenya ni habona niho icambere nibaza ko ari gushima tu kubona yabyutse amahoro ibisigaye navyo bikora hanyuma ari byinshi byo gukora
wese bikurasenga n'icyo kintu icambere usengera
jeneraza ko umuntu asenga ibintu abisaba imana nta mpamvu yo kubikubwira kandi utari imana
Biface abaririmvyi benshi abartiste ndetse muri rusangi usanga wese image atari nziza mu society ariko Biface n'ahantu hakuzosanga bari ko bamuvugana na Biface ukora niye strategy ukoresha kugira ngo ugumane ya image nziza mu bantu
nkwera ta skendo z'ubujuju njamwo nta bintu by'amansolite njamwo singwana jendubaha ikintu comment yariyo yose umuntu ariyo wese naho wontuka mba ndakumva neza ko ufise droit yo kuntuka uva kutandengera karimbi gusa urumva ndavyakira ko nyene kwera umwe wese arafise yo kuvugisha ashaka rero ubayeho ukamenya ko abantu bose badategereza kumera nka wewe mutegereza kubana neza kwera ko nkubu ari umuntu ashaka kwaduka akakwanka akavuga nko muri iki kiganiro ukabona nanditse muri comment ngo jewe Biface ndamwara ugasanganya nka naho turahurira nta jambo nari mwe turavugana ntiturigere dusangira akumva neza na neza kwa nyanka nyene uko nyene urumva arafise igituma nyanka wenyine ubwiwe nanje nshi ndamwakira uko nyene nkamwereka gusa nyene ko ndabizi nkipoweshereza kubera ko ushizemo inzi gucugwara umutima so abantu bose je turahuza uwo duhuye yaba uwo duhuye ubwa mbere yaba umufana yaba umuhasanzwe ari umugenzi baba muri famiye baba bahehe bose jewe turahuza kiretse gusa nyene hari abantu bafise insinga bamakode naho wogerageza kwicisha bugufi imbere yabo nyine akwansa bakwansa tu kandi nta mpamvu nimwe yo kumobilize ngo gukunde
nabagi uho ruririmba mu ndirimbo kwa ponda murahuza gabi
je nta muntu ponda
isi
happy nta ndirimbo zo guponda na ndirimbo
basi we bajya horaho guponda mu ndirimbo
ponda ndabatahura this that's rap gene hip hop je ndayitahura kwera ko amateka ya yarazwi nyene ku dissing umuntu ni ibintu bisanzwe yego kurenga karimbi nivyo bibi kubikora tu bizi nyene ko ari rap mugabo ntubikore nk'intambara ubikoze nk'intambara ni ubabara eh uburinzi ubonye je ndabikora mba numva ati uno muziki ndiko ndakora na kazi ndifise target yo kujohera public fise target yo ku making amahera eh fise target yo guteza imbere umudiho ndirimba wa rap mugabo ubishiramo uvuga ati je ngire nkomeshe naka ni ubabara gusumba
Biface yutiye ahantu kumva ko rakuvuga nabi n'ikintu cy'ikintu cy'ambere utangura kugira
bo tutazinanya ntacho mvuga mu gato uzinanya ndabibabwira ko nabibonye hama nkababwira ati courage kera nyene nakubwiye baba bafise igituma bariko barabivuga
tujiga tu mubijanye no
baramwiyakanye kandi yarababambiwe
kandi nawe kawe rap youth
utara amahera ntushobora gukundwa n'abantu bose amahera yonyine niyo n'impumyi ikoze ko ikamenya n'inoti y'igihumbi canke ya 2000 mugabo nyine gusatisfeza abantu bose nta vyopfa ushoboye vraiment naho uraramwo ategeza kuba hari abantu nyene baba bari contre iwawe kandi akaba contre mu mutima wiwe afise ukuri akavuga uyu muntu je ni guyanje cyane mugasi shaka kubiviva ngo ndavyerekane imbere y'abantu aravyumva ko wowe vraiment aragukunda arakunda ibyo ukora arabona ko atangorana ufise ariko nyene mugabo muri we kubera sanswe nyene ari umuntu apinga abiba mwuko nyene nawe ucumena ko ucumenya kubana nawe
tujye mu bijanye n'umuziki wawe Biface niya concert amaze kugutumira ukavuga ati vraiment concert ante ubwoba
na concert nimwe ntere ubwoba
Yesu gato basi nyene ujugwe ibintu uvuga ati vraiment
ntere ubwoba je
ukwese kumva ubwoba
Changi wibagiye izina ryanje.
Oya ndagiye kandi Biface on the floor.
Rap Yuda ntabwo bagira.
Bimbe yagira atanga kapela wewe.
Akapela? Yiki.
Yindirimbe yari yo yose yawe.
Yego nchoreye na kibazo.
Tafisa. Uzaba ngahe.
Tagira amenye uvuga ngo natho.
Uzaba ngahe muri
Groucho. Makenda yabone tu.
Basi yingirira abakunzi ba Isaac TV bayibone je ndaza kugucorera nyuma y'ikiganiro. Ibiri ku mutima bitanu
turaperi tutarava muri po ngira ndaduhega sopo kwa tamwanya mfise wo guharira na makopo atoboye hejuru no hasi kujya kwe jipo hey. Naho nobe ntekereza sino kwemera ko imicuko yose imerera kwa menyo kuko hari byo umuntu atokwemera gusabira ko utumva rwo tunyidogera ko naduteranye kamengo ni not neranya ubu hose kubateranya nzobagwiza n'ubusa kandi ndazinya amana ko bimeze
Bese uri kurandika indirimbo uriko urandika indirimbo zo inspiration uyikura hehe ko numvumenga ni ibintu birenze ku migani ya hatari
ndakura mu mutwe
okay
wagira yo biva nko kugisusa cyangwa kumaguru bien
sa imigani yawe ngira je nayitwe yo biva nko kugisusa ngira
oya ni mu mutwe abakira bo bayikura hehe none
bara yego bara yikure mu mutwe
nari umva je no yikura hehe
ngawe nturu wa kera
none nihe byanditse nimba ari mu bibiri ya canke mu gitabo yuko umwitwe y'abantu ba kera ari bo bakwiriye kwiyumvira ikintu imitwe yacu rero iri mu amazi ubona iki nikora yari buye canke ari tafari
no mutwe nka televiziyo
nase ni teke
Oh, bifis ka tuje ku ndirimbo yawe ya na Fizo na Big Fizo ni ndirimbo tuse kubona remix ya you bifis bizagenze gutubwira mukora ndirimbo na Big Fizo
bizagenze kujya nyene twaririmbanye eh
ni wowe musavye cyane wabi gusavye
none ndirimbo ntuzi ko ari ndirimbo yiwe yarampamagaye muri album yiye urabibona ko yari yumviriye uwo bogira na remix ya yarabim propose ama ndaririmbamo sinzi rero ukuntu wowe wayakiri mbwa abantu bose vraiment respect kuba fan bacu ewa na barakunze vesi nonge mo kabisa yo kwa fire man yeah
na masana mwe mzoi kore
biravana na gahunda ziwe kubera ari projet yiwe ni waca menye ngena bipanga bikunza akabikora bidakunze naho urumva eh gutekana
bifest twitege collab nundi muririmvyi wo hanze igihugu cyari
wo hanze igihugu sikera kubera ndanazifise namazi kuri codinga igisigaye nuko gusa nyene no programa tu umunsi wo kuzishyira abantu
Okay twizire ko umuziki ndundi muko murabuteza imbere n'icancane mukorana amakorabo n'abandi baririmvyi bo hanze igihugu mbe ntibibagora kuronka amakorabo n'abarimvyi bo hanze igihugu
biratugora bien sûr kubera ko umuziki mwiza ni budget n'amahera udafite amahera urumva udafite amahera ni muri business yariyo yose ibintu vyose uzi neza ko ushaka ko bimera neza bisaba amahera bisaba umutaha rero gukora collab icambere uramuriha icya kabiri arakoblije ama video azimvye sico kimwe na hano urumva ama déplacement ama hotel urabizi yuko ubugiye ahantu utamenyereye ivyo byose ubishize mu mahera muri ntuze usanga ari amahera wakoresha n'ibindi bintu bite asha byo guteza imbere na famiye ya mugabo urumva kubera ko atanaye ubufise cuhitamo kuvyihoza tu
yo bifist mere nk'aba nk'abarangiza abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu bifist of course ni uko aririmba no muririmbye naho bari muririmbye akiri hasi kenshi ngo acatera imbere bifist ukoresha iki kwesha inganga cyacu
bo wewe kubera ko abantu bose bamaze kwishiramo yuko ikintu ciza cyose gitegereza kuba ari inganga imiti
oya je nabaza gusa
nico gituma rero isi yarononekaye ubu abantu basigaye bacinyiza imana gose umenga imana nta power ifise ikintu cyose urumva bagishyira kuri kote ya shetani umenga imana ntibibuka ko yanabaremye kwanze abo nyine babivuga bisigura yuko ikintu ciza cyose bagishyira kuri kote y'ibintu nyine by'amangetenge itama esprit satanique ariko imana nayo wibuke ko ifite amavuta yayo ifise kugushyira ku imigisha yoyo ikintu cyose wakora kikagenda neza hama kandi ntibisigura ko indirimbo zose twakoze ari zabaye hit gusa nyine urumva irinzi pasa tuje tubishimira imana rero mugabo abantu bose bafite iyo mind y'ikintu cyiza cyose bavuga ngo naka nzoshime nanjye umuntu akoresha izo nganga aca ryama muhira izo hit zikore uri umuntu azi hariho n'igihe kuhaje imana iguhera mu byo uri kurakora mu gihe wicaye ngaho ngo witeze ibyo bintu n'imikosha uri guritera gusa rero umuntu wese azi neza ko atiremye umuntu wese azi ko yubaha imana iyo jambo bakwiye kugegeza inyuma cyane akumva neza ko ivyo akora Imana ishizemo ikiganza ni nkuko nizo nganga uzikoresha ntihagira ushika Imana ikabistopa byose bisigura yuko nta mpamvu nimwe rero abantu bose twaririmbanye tugakora indirimbo zikaba hit bose bazoshimira Imana kubera ko nta buhinga burimo nta buhinga nabo mukoresha kugira ngo kubera ntuba wakoze video isumbi z'abandi ntuba waririmbye neza kurusha abandi ni chance tu hama nama courage essentiel no gukora tu
Bifise arafise bizoshika nk'umunsi umwe ave nko mu Burundi agende nko hanze kubayo tugafite agende gukorera muziki hanze nk'ubya kwabayo yabagiye ico kintu kirahari mu mutwe wiwe
yego birashoboka gusa bo ndashaka kugenda nkongera nkagaruka kubera ko mu Burundi ni muhiri wanyu habari muhira nyene je nsanzwe ndahakunda mu Burundi sana mugabo nyene ntivyombuza kuhava ngo ni kubera ko ndahakunda biravana gusa nico yakinjanye numva ta kintu kinjanye do special no kwigumira nga
Bifis ategura kuzagira mayaje cyane ku myaka ingahe
gira unterere none
yego
kendo yampaye kwe
banze umbwire
abe makenda yabo
umbwire no bizogira mayaje cyane amanda
te urama none nzo yakora mu menyo none nzo yakora mariage mu menyo ibana mahera na bigini bije zani byo bicano none abakubwa nakubwiye barutse ibucumbura
Ega bishaka kuyagukara ruyari uno musika na inzone interano ya mariage
Oya Jessica komeze vraiment ikintu je unterereye mu kintu kanaka ndagikoresha ico nyene sinzi gukatisha ibintu vraiment Ego
urumvise kunyishara hano bifese zage mayaje
gira nzo ikora kandi na competition ndimo ni nkuwo kubaza ati ko abantu birirwa barapfa wuzopfa ryari wose bishurike
so faget
nanje nzorongora gets
Okay, beef is got to go shimmy cyane.
Nani ndabashimiye gose.
Agira kajambwe wa fancy wa.
Fise tujambo twinshi sino tumara. Gusaba ariko baradukurikirana. Ndakunda aba fan ba Isaac TV. Ndakunda aba fan ba Beef Face on the Floor. Comment zawe turazishaka. Baziba duwe tugira hano vraiment yo. Wishura nyina bisikomeze twa turiko tura blaga man. Wano nakona Isaac yampunze agaca ndungikira abandi bantu kwera ko ntakinshobora ubu rero we niwe yabeshe peti yango ariko ndabakunda sana 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 mugabo nyene abantu babibona nyene urana ari utu video bagiye bakata kenshi bagaca vuguriya muhungu yishirana nabi
je
blog bari ngo natwenga ntangorane twa dufitaniye naho mu muhamagara Isaac akabivuga ubunyene yabona yuko aca bibabwira kwanza uzabona kaya ka video acara bikiganiro cyose arabona tu numuntu vraiment bwa mundi barature baramurenganije niko nimereye tutwa tuko tura blog none je nakwishira nabi bya refresh
yego
nakibazo
nanakim
gira merci rene
urakoze
ndakoze nyene sasa
Akunziwa Isaac TV yuko mwona kuri mikro mari kumwe na Shani Stelisi ya behind camera yari Juma Drux turaba kunda cyane tubonge tubibutsa tuzokoma tubibutsa nimwe gaga subscribe ciao ciao
Isaac TV oh.